Kwa Colonel de Police Maniragaba Dieudonné aba ndongoye igipolisi mu ntara ya Bururi uno munsi wa kanyamuneza kuri no komisariya ya Bururi ndongoye mbere nabo turi kumwe tuyisangiye kuyirongora kubera urumuri twagiye cyane kubona rushitse hano muri no kambi tukabona neza yuko natwe twashikiriwe kandi badushikiye mu bikorwa turimo hanyuma ikindi nuko ari ibyishimo bidasanzwe kubera aho urumuri ruciye aho gwagira cha hose rumurikira abarundi natwebwe tukaba turi abarundi naho natwese rero turagiye cyane ikambi kubona natwe mwaci hano kugira ngo natwe mushisha no rumuri ruhace utumurikira twatukengurukira cyane baje barongoye urumuri kugira ngo natwe adufate mu mugongo mu byo turiko turakora no babwira yuko atakidasanzwe kihari nkuko bamwe bashikiriza amajambo abastanteri n'abana nyakwabura matari bavuze neza yuko umutekano muri Bururi wifashe neza rero nkuko bisanzwe ntihabura gaja karacamo umugabo ni ibintu bitari birebire dusha durafashanya n'abarongoye izindi nzego cyane cyane intwaro n'ubutungane muri Bururi rero ahanini icyo twovuga kihaboneka ni ibijyanye n'amatati y'amatongo ugasanga baragarije ingingo za sentare ibindi bizibonekeza nko mu by'umutekano ni ibijyanye n'abana baja barakora inda ikindi naco novuga n'ikijyanye n'uruja n'uruza mu ibarabara aho tujya turabona amaksida aje ari bonekeza mwa muri iyi minsi urongo ya karere ka kumanuko yari yafashe ingingo nko ku mapikipiki kugira ngo turabiko ibyo guheka babiri cyangwa batatu bihagarara rero turiko turaraba turabona ko iyo ngingo yagize icimara kuhe muri rusange rero nta kidasanzwe hano twovuga ki umutekano umeze neza ibindi navyo mu kubikora tujya turafashanya n'abarongoye inzego duhere ku ntwaro kugira ngo byose tubitere umuti hamwe ikijyanye n'inyubako rero mwaje kudufashamo bikogwa uno munsi no babwira yuko ari biro vya komisariya provinciale kubera kuva nshitse ngaha nta biro twovuga dufite dukoreramo ndabye nk'aba opeji bakore hariya ku isoko mwabonye duhereye urumuri hanyuma nanje ibiro bya komisariya bikaba bihajya ku ibarabara kuri rompwe rero mu byumviro twagiranye nabo dukorana n'abajeje intwaro twavuga twarabye neza turabona yuko twogira ibiro bihuza bose kugira ngo aba opeji n'abandi bose dushobore gukorera hamwe kugira ngo ari abene igihugu cyane cyane baje kutwitura dushobore kubatunganiza bitagoranye ni muri iyo ntumbero twafashe iyo ngingo yo kugira ngo dubake ibiro rusa ibiro bikuhurikiyemo abakozi bose ba komisariya provinciale